Hero rezame mugira umunsi wa kane mwize nibihe byize vanye naho merereye makuru yacu uyu munsi reka tohere mu gihugu cha Espagne hanyuma cyaje mu gihugu cyo Butaliyano icyo Bufaransa icyo Bwongereza mu gihugu cha Tanzania hamwe n'andi menshi cyane twabateguriye mudukuye gucikwa duhere mu gihugu cha Espagne kimenyesha makuru sport cyagarutse kuri connection iri hagati ya Pedri na Leo Messi kitubwira kiti Pedri ni kazoza ka FC Barcelona mu gihe Messi ari ku kwa FC Barcelona abakitubwira kiti aba bagabakari babiri baranavirikanye ku rukino rwa Valladolid berekana connection iri hagati yabo aho bakuretse yuko umwe ari ku buku uyu mugwi uyu ndari kazoza ku uyu mugwi ikemyesha mu rukano kibacagarutse ku rukino rwa Real Madrid yari itsinze mu Grand bitsinde bibiri mu busa kitubwira kiti yongiye kwibirwa n'umuhagarikizi Manuela Martinez akaba ari kitubwira kiti Kazemiro yakoze penalty zibiri uyu muhagarikizi adirengagiza kuzitanga akaba ari umuhagarikizi asanzwe yitwa Martinez Manuela muramwibuka no yasifu yo rukino rwa El Clasico bakareba mugarutse kubavuga ati Madrid bongeye kuyibira mu vyukuri ikataronye iyo Madrid yatsinze ntabavyemera buri gihe bavuga ati bafashijwe n'umuhagarikizi w'ibyukuri kimenyesha makuru mu deportivo nawe cyagarutse mu by'ukuri kuri Pedri kitubwira kiti Pedri Christmas ati canke Pedri Noheli ati uyu musore yerekanye urukino rukomeye ku rukino barimo barakina n'umugwi wa Fardudire ku munsi wa kabiri ati ni katuza ka FC Barcelona ikimenyesha makuru marka cyagarutse ku ntsinzi nyerere Madrid kitubwira kiti irindi joro ryiza kabare cyavuze ati Madrid mu by'ukuri yigenje neza cyane yongera kunganya na Atletico Madrid amanota 22 mbere yo kubashika kuri Noheli aho yatsinze ibitsindo bibiri mu busa mu by'ukuri ya igitsindo cya Karim Benzema n'igitsindo cya Casemiro ku mutwe ikimenyesha makuru AS nacyo yagarutse ku iyo ntsinzi kitubwira kiti Asensio yonge kugaruka mu bihe byiza akaba cyo kitubwira kiti Asensio mu by'ukuri yerekanye urukino rwiza akaba rero uyu musore nyuma yo gutangwa na season nabi atamereze neza cyane kwije nayo ngiye kugira urukino rwiza mu by'ukuri aho mu minota 45 ya kinyi yigenje neza cyane arantanga ni pass ya Mexico cyo Casemiro aho hari nawe yatuye nk'umukenye yigenje neza mu rukino akaba ari Madrid bishima avuga ati umusore wacu yagarutse Gugu cyo butari kimishima kuri gatsa gera sport cyagarutse mu by'ukuri kitubwira kiti derby ya sikudeto ati igikombe cy'uyu mwaka kiri hagati y'imigwi ibiri y'Milano kiri hagati ya Inter de Milan na AC Milan nyuma y'aho imigwi yigenje neza mu nkino bakinye aho mu Rwanda Inter batsinze umugwi wa Verona ibitsinda bibiri muri kimwe mu gihe AC Milan imaze itsinda Lazio mu bitsinda bitatu muri bibiri hamwe n'igisubizo cyo kumwata wa nyuma mu by'ukuri cya Teo Hernandez la gatsa de la sport tubwira iti imigwi y'Milano yazutse igikombe cy'uyu mwaka ni gwabo ikimenyesha makuru kibacagarutse no ku majambo ya Cristiano Ronaldo yanize ku mbuga ziwe za Facebook na Instagram avuga ati uyu mwaka twawarimwe ibibazo bitari bike vya COVID n'ibindi ati muri Juventus dukwiye gukora improvement mu bintu twagiye turi kugira twigenze neza tunashike ku ntsinzi aho yari yavuze amajambo akomeye mu by'ukuri abwira umugwi wa Juventus abwira ati hari no byinshi bikwiye guhinduka mw'uyu mugwi kimenyesha makuru kuri Radio Sport n'abajyaratse mu by'ukuri kwiye mu gihe imirano yabanaje yigenza neza cyane kitubwira kiti igikombe cy'uyu mwaka gihagaze mu makomanda babiri b'imirano akaba ari imigwi iyo irimo ikibanza cya mbere mu by'ukuri hasi na Liga 1938 mu gihe Inter de Milan ari aka 1933 mu gihe imigwi nka Juventus bayisize irimo ikibanza cya gatatu na 1928 gusa mu by'ukuri irushwa na 10 yose n'umugwi urimo ikibanza cya mbere bavuga ati abakomanda y'Imirano bazutse ibikombe by'umwaka ni gwabo tuto sporto yagarutse nayo ku iyo ntsinzi y'imigwi y'Imirano itubwira iti imira vyongeye kuba ibirori nyuma y'imyaka imigwi y'ibihanga ngo itigenza neza yagarutse aba kandi yagarutse no ku majama ya Cristiano Ronaldo tuje kubabwira itubwira kiti Cristiano Ronaldo yabaye kapitano yabaye kizigenza kwera majambo yo kumotiva umugwi no kukosora ubwira ati ibintu bikwiye guhinduka majambo nkawa mu by'ukuri kitubira kiti kubwa ayo majambo Cristiano Ronaldo yigize kizigenza yabaye kizigenza kimenyesha makuru Daily Telegraph mu gihugu cy'u Bwongereza cyarose ku nzinzi ya Manchester United yari itsinze umugwi wa Everton itsinze bibiri mu busa muri Carabao Cup aho yaciro hingitike ya kimwe cya kabiri gishire cya nyuma aho ari bitsinze bya Cavani hamwe na Anthony Martial ikimenyesha makuru The Times naje cyarose ku nzinzi ya United mu by'ukuri mu gihe ndikemenyesha makuru The Guardian naje cyarose ku nzinzi ya United yaciro hingitike kimwe cyakabiri gishirica nyimitika izohura no mugwi wa Manchester City mu gihe Brentford izohura no mugwi wa Tottenham Hotspur abwo kandi yamenyesha makuru vyagarutse no kuri Tripia yagiye yahagarizwe indwi 10 adakina ngeje twarabi babwiye igihe nyuma yo gufatwa n'amategeko yo kujya mu bintu byo kubetinga no gutigana n'ibintu nk'ivyo akayamenyesha makuru vyose ko ari bitatu byo gucubwongereza vyagarutse ko iyo nkuru ya Tripia aho yashobora gusiba inkino zishika 12 uhereye ku munsi w'ejo bamuhagarika. L'équipe mu gihugu cy'Ubufaransa yagarutse ku nzira ya Paris Saint-Germain imatsinda mu gihugu cya Strasbourg ndetse n'emu busa etubwira ikiti au bonheur de Titi akaba ari umugwi wa Paris Saint-Germain bananje kwigenza neza naho kiciye mu kibanza cya gatatu na minota 33 aherushwa na Lyon iri mu kibanza cya mbere na minota 38 na Lille ifite 38 nyene. L'équipe kandi ikaba yagarutse ku iyo nzira yari itubwira ati ni Noweli ati bashyitse kuri Noweli neza makanyara y'iko Lyon umuze ruka gushaka kuri Noweli ari ya mbere atwaye igikombe hari muri 2009 bakaba rero bavuga ati uyu mugwa garutse uyu mwaka baziba uhitondere akaba rero yoreye muri atsinu rwanda andi bisino bitatu mu busa yigeza neza cyane l'équipe bakenze vuga ati c'est Noël kuri Rio. Ngoko cha Tanzania kimenyesha makuru mu bana sport cyagarutse kuri Young akitubwira kiti ani biteni ati yanga ntirikiratsindwa akabare yanga imaze inkino ziteye ubwoba mu byukuri cyaka 10 na zingahe idatsindwa mu ingano yo mu gihugu cha Tanzania akamwana na sport natubwira ati Saido ntibazonkiza ni master w'amapasa bamwe bitsindo ati niwe vyagenewe atamaze gukwiza tatu mu nkino zibira amaze gukina muri Vodacom Premier League kimenyesha gukisha kina twereka re yuko kina twereka ukuntu imigwi itatu ya mbere hagaze ngaho mu gihugu cya Tanzania kitubwira kiti Yanga ni ya mbere simi gakurikira mu gihindi imigwi nka yaza muri ya gatatu mu vyukuri ikimenyesha makuru extra nawe cyagarutse kuri Saido ntibazonkiza na Yanga muri usanga kitubwira kiti Saido antibiotic Abatanzania wabajoheye nta zina batokwita akore na ibazongeza mu byukuri batanwe kumwita antibiotic. Antibiotic ni iki? Antibiotic ni nk'imiti ni nk'ibintu by'iminini nk'uko ibintu bishobora kuvura umuntu yatwe n'ubu iyo yatewe n'ubuntu ubuntu bw'umikrobe n'ubuntu nk'ubwo ukacunwa za antibiotic kabisa wo mikrobe bucabu uhera ukacu umuntu yishimye cyane aguma muri mudu akayavuga ati zindi nibazo nkiza twara morose ni antibiotic no kwitwa tuntu twose turi muri twebwe tukishima abafana ba Yanga tukamunezi wa buri munsi Tanzania mana yanje akwari nibazo nkuzageza urukino gwiza mu gutsinda mu gutanga amapaza irava mu bitsinda mu byukuri bavuga ati uyu mugabo ni kindi ati mu minota 101 amaze gukina amaze kugira uruhara mu bitsindo 4 amaze gutsinda igitsindo kimwe anatanga amapaza 3 ava mu bitsindo mu nkino ziramaze gukina muri Vodacom Premier League akandi kimenyesha ko cagarutse no kuri umugabo wa Yanga wa Simba Morrison yamaze guhagarikwa na Sentare rijejwe ibintu bya sport ya kase oyihagaritse gukinira umugwi numwe uyu mugabo rengo vyagenze gutyo umugabo yahora akinira umugwi wa Yanga arawuvamwe ovumwe mu bintu vya manyanga hata babwumvikane aja muri Simba mu bahanganye na Yanga akabare Yanga aramwita utwarira avuga ati narukino namwe azodukinana akaba yanga yaciye igenda kwitwa na muri kasi akaba ari kasi yamaze kuba mahagarika iravuga ati narukino zuko ibintu bya bitavuye mu nzira akaba ari uyu mugabo mu byukuri yaramaze n'inkino zikazi tatadakina yarahagaze ko akinye yanga boyica Simba boyica mande nawe bakanamuhana muri rusange akaba rero bamuhagarisa yavuga ati ibintu bya bitavuye mu nzira nta kintu na kimwe uzosubira guhonyera mu kibuga akaba kandi kimenyesha mu cyangwa mu gica Tanzania yatubwira yuko Yanga rero imaze iminota 1530 idatsindwa aho rero yarayigihara yirahimugwa ihefu ibitsindo kabisa bitatu mu busa arimo assistance 2 za Saido ntibazonkiza akora muri Tanzania bagaye baragaruka kuri izyo imaze nk'acamo yandi makuru agiye aravugwa hirya no hino ku isi duce n'abatumira nk'abakwakwanya akaba rero nk'uko namwe mwabimenye Paris Saint-Germain yamaze kwirukana Tomato Shere umumenyereza wayo nyuma yo gutsinda umugwa Strasbourg bitsinde bine mu busa abantu bakibaza ni gute umunyereza atsinda kirukanwa akaba rero umugabo yamaze kwirukanwa akaba ibintu byamubaye ko ari nk'ivyamubaye ko muri 2010 bigehirikanwa muri Dortmund nawe yaramaze gihe gito atwaye igikombe cya DFB Pokali gusa guma yirukanwa mu vyukuri akaba revwa yuko Mauricio Pochettino aje ushobora kumusubirira umunyereza wa kera Watinamu aho yanakini mugwa Paris Saint-Germain kuva kera kiri mu akiri mu myaka yahaye y'ubuto yarakini ya Paris Saint-Germain akabashobora kugurukamo nk'umenyereza wayo nuko bibandanye bivugwa aka kandi mayane makuru yari yaravugwa ruko Jagen Klopp yemeje ko Thiago Alcantara atarabamira neza cyane kwijana aho yarashobora kuzugaruka mu kibuga mu minsi iri imbere ariko mu iyi minsi mu by'ukuri ngo hacyari igihe kubwira umugabo w'umunya Espanya guruka muri Liverpool mu gihe yandi makuru Klopp kandi yanemeje yuko Mohamed Salah ameze neza ari muri mudu nziza mu myimenyereza seka atakibazo na kimwe gihari ugire yabitangaje nyuma y'iminsi ivugwa yuko atishimye muravyibuka twari babwiye kwari Klopp yavuze ati ayo namajambo media zandika ati uyu mugabo ameze neza cyane ngaha muri Liverpool aho kandi mu yandi makuru tiko goze wale Madrid yaragize imvune kuri uwo musore agiye kumara hanze iyo minsi 30 nyuma yo kugira iyo mvune mu rukino rwa keye rero Madrid yamenye atsinda mu rwa Granada bitsinda bibiri mu busa aho kandi mu yandi makuru Mesut Ozil yavuze yuko nawe kwa ibibazo Arsenal imwe n'umwe bera mu babaza akaba yavuze ati naho ntarimo ndagaragara mu kibuga bameze nk'abankomira ati bihirimwo sinimo ndabikunda ati mu mutima ndumva uko nanje hari kintu nkwiriye gufasha mu uyu mugwi yaba no ndafite ubushobozi rwego gukora nkakora imishoboka vyose ntagira ico ntereye mu uyu mugwi ukuri mu bihe bitoroshe akaba mu yandi makuru Pepe Guardiola yavuze yuko Arsenal yo bikoze ikosa rikomeye iramutse yirukanye Mikel Arteta ati bamuhigiye Arsenal Guardiola kabisa avuga ati atsinda mubakinze ni bamuhigiye gikwiyazo kwigenza neza mu uwo mugwi aka kandi mu yandi makuru guys kizikenzwe ntema mu rugamba Saido Berahino yakoze kuko aciza mu vyukuri akaba rero uyu mugabo muravyuka kuri kino rwa Mauritania y'u Burundi bwatsinze Mauritania bitsinze bitatu muri kimwe kuri stade Intwari akaba rero muravyibuka yuko imbere yuko ruba nyine cubero de Reverend kuri ya dongo ya FFP kiri yemereye umukinyi wari we wese imiliyoni zine se Burundi nibigenza neza bagatsinda ku rukino akaba rero Saido Berahino inyuma yo guhabwa amafaranga yavuze ati Jean Honora ahubwo reka ndayahe Yusuf Nyange kuri kino gwiza yagize kuba yigaragaje akora ibira yena yaci yafata imiliyoni zini 4 milyon azia Yusuf Nyange ngashiruka bute amukeza namutera intege ati wamuhungu urafise imani ikomeye reka ndagushimire uzogera kure akora kandi mu yandi makuru tuke mukuru wa transfer yiri waravugwa uyu munsi yano hino ku isi ngo Chelsea yinjiye muri bato yo gusinyisha Erling Haaland mwe kandi Chelsea ngo izushaka no gusinyisha Declan Rice akora kandi Chelsea inizira abo bakinyi bose kubaronka kukipanga kugurisha abakinyi bashika ingo rimwe Bakri Alonso Rudiger Jorginho Christensen Trinkwater amana Victor Moses myandi makuru ngo Liverpool irifuza Eden Militao myugure wa Real Madrid mu Arsenal yifuza Vinicius wa Real Madrid kuntizanyo nyuma yo guheba ibyo gusinyisha yiswa ashobora kuja muri Juventus myandi makuru akaba Barcelona ngishaka guha contract shasha agasore Kaliki Puig kadahabwa umwanya ukwiye nyuma y'imisi kifuza Manchester City na Bayern Munich mugihe kandi myandi makuru mubona Ali Samantha musatizi wa Aston Villa akina nk'intizanyo muri Fenerbahce muri Turkiya mu nya Tanzania Aya mari yifuza mu club Brugge mu Bubiligi ashobora kabisa kusubira mu gihugu cy'u Bubiligi aba kandi mu yandi makuru ari zi statistique guys is table kuba akaba Ferland kuvuze muri Real Madrid cyatsindwa urukino rumwe muri La Liga yatanguye mu kibuga kuva shitseyo urukino rwose yatanguye mu kibuga ari Real Madrid ntirawutsindwa akaba mu zindi statistique Aruko kugira ukuriho igere kuri Messi arayeshitseho ibitsindo vyishye mu mugwi umwe bishika 344 wotegeza gutsinda ibitsindo 43 buri sezo mu myaka 15 wikurikiranya ukabitsinda mu mugwi umwe uranyumvira iyi statistique akwa yari mu statistique arimo aravugisha abantu atari make akwa kandi mu yandi makuru Ronaldo kabisa na Leo Messi bamaze gutangura kabisa Noheli bavuga ati afanze bacu tubifurije Noheli nzizo yibona ngaho ku mafoto akabareka ndi mu yandi makuru ari uko uruganda rukora inzoga rwa Budweiser wageneye rero gift ku munyezamu wese yatsinzwe igitsindo muri bya 1944 Messi yujuje akaba rero urugana rwavuze ati aha bagaho basinzwe ibi bitsindo no kubashimira akaba rero umunyezamu nka Kekazias azohabwa amacupa 17 ahwanye n'ibitsindo yatsinzwe na Leo Messi mu gihe Alves yahoze asamira Valencia azohabwa 21 ari we yatsinzwe ibitsindo kabisa fishi no umukinyi muri FC Barcelona akaba kandi abandi banyeza amazohabwa ubwo ayo macupa nka Buffon amubona yamaze kugahabwa Oblak yahawe ayo macupa bakipare za Baraga nabandi kare yamaze kugahabwa mu byukuri ama chupa akaba rimwe mu nkuru zimaze yavugwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenye guys mwiri umunsi mwiza n'ibihe byiza n'ijoro ryiza murakoze mani bahezagire.